Nzobonimpa bari baherutse gushikiriza aho bahamagariye imbonera kure guhaguruka bakijukira ibya gisirikare mbere bagahabwa n'ibikoresho. Inkuru ya Josiane Mudaneza.
Kwigenekerezo rya 10 n'uyu mwaka indongozi z'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bubanza zaratunganije urugendo muri iyo ntara ziri kumwe n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu umushingamateka Nzobonimpa Manase. Hari ku munsi w'Imana izo ndongozi zikaba zahuriye muri komine Bubanza neza na neza ku mutumba Kagirigiri. Icyo gihe uyu mushingamateka yahamagariye imbonera kure z'uyu mugambwe kwijukira zivuye inyuma imyimenyerezo ya gisirikare ndetse anasaba leta ikomoka muri uyu mugambwe nyene gushyiramo ingufu ugugwaruka bw'inkora bara rukaronsa ibikoresho byo kwivunyisha umwansi.
Nagira nsabe imbonera kure mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonye. Ntitugiye kwemera yuko batunigira abana, batunigira abamama, batunigira abatama n'abatamakazi. Imbonera kure ziriho, Eliya aracahema, nanjye ndacahema. Tubaforome, tubize leta idufashe bige bige umusirikare aza kuza azanye bimwe bigezweho.
Ibyo bigwanisho bigezweho bavuga bizozanywa n'abasirikare baje gutabara n'ibigwanisho bicira umuriro bisigura ko ibyo bigwanisho yapfaba ko boha imbonera kure atari nkoho. Ibi uyo yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yabishikirije inyuma yahungukiye amaze imyaka 10 yose ahunze iyo leta nyene ariko asaba uno munsi guha ibigwanisho imbonera kure. Icyo gihe akaba yayagiriza kuba yiziziwe n'abasuma be n'abicanyi hari muri 2010. Inyuma y'iminsi itandatu gusa ibyo bisabo byahavuye byishurwa n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe mu birori byo guhimbaza umunsi wahari w'abakenyezi wo muri uyu mugambwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yarashimangiye nawe nyine iryo jambo aho yasabye imbonera kure kwa mazigavye zitwaje n'inkota mu gutanga ubwo butumwa akaba yakoresheje ijambo ry'Imana.
Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko uyangeje no gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko n'uwo dukoma yokomereka ni mwiha amashyi menshi cyane. Ubu uwo dukoma yokomereka nabibonye. Mbe murabyibuka umwasi ngene yahoravuga ngo turiko tubigisha gisoda ahubwo tugira tukibigishe rero. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugazwe, umwe wese yubaka ajanzikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga dukora ducunga.
Mu makuru yacu twabashikirije kuri uyu wa gatanu heze mukaba rero mwariyumviye imbonera kure zo muri komine Mutimbuzi ziyemerera ko uyu mugambi uza waratanguye gushyirwa mu ngiro aho bamwe muri bo bamaze kuronswa imipanga.
Kuri ibyo by'imipanga iriko iratangwa Radio RP irafise ibyemezo simusiga ku bijanye n'iyo mipanga iriko iratangwa n'umugambwe CNDD FDD. Umuyobozi wa RP ya Bobo Rugurika avuga ko RP itavuze amakontenere yinjiye ariko yavuze imipanga iriko iratangwa.
Nibisanzwe ko abarundi basubiye kumva ibintu by'imipanga bahagarika umutima bakagira ubwoba kuko nta numwe atazi icyo gikoresho cyari cyagenewe gukora mu by'indimo, nta numwe atazi ngene cyakoreshejwe mu mabi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi cyarateye kiratongora mu gihugu cy'u Rwanda cyarakoze ihonyabwoko. Nibisanzwe aha rero nshaka gutanga umuco ku bijyanye n'amakuru RPA yavuze. RPA ntiyigeze ivuga ibijyanye n'amakontenere y'imipanga yinjiye cyangwa aho yinjiriye cyangwa ibitigirije iyo mipanga cyangwa ibitigirije amakontenere. Ibyo byavuzwe n'abandi. Amakuru RPA yashikirije ku munsi wa gatanu yavuze ibi mipanga iriko irahabwa bamwe mu gwaruka gw'imbonera kure bari mu makomine atandukanye y'igihugu. Twaratanze akarorero turavugisha n'imbonera kure ziri mu baronsi iyo mipanga. Abashobora kumviriza bo kumviriza amakuru yo ku munsi wa gatanu imbonera kure yaratanze ido nido ingene mipanga yatanzwe n'abayihawe. Aha rero nashaka kubabwira turafise ibyemezo by'imipanga ubutegetsi buriko buratanga mu bantu, hariho n'amasanamu dufise. Ibyemezo simusiga mugabo hari hivyo tutarashobora kufata ingingo gushira habona kubera ko nko kuri iyo mipanga dusanga handitse ko ibintu by'ibitigiri ariko ibiharuro nta wudire ko ivyo biharuro bidashobora gutuma bamenya bahawe iyo mipanga iri kwije biharuro. Nico gituma rero kuko twebwe abaduhaye amakuru bose umutekano wabo uja imbere y'ibindi byose. Ibyo rero nagenda babwira abarundi bamenye si ubwa mbere biba kandi si ubwa nyuma. ivyo bintu none ndababaza iyo muri ko murumva abantu batowe ibiziga imitwe yacitse umutumbu uri hagira ruhande umutwe uri ruhande nta mita tuheze mwarumvise mu ntara ya Gitega amafoto yaraciye kuri za WhatsApp mwarabonye umutama w'imyaka 70 batoye ikiziga iruhande umutwe bawukereye bawushize iruhande mwibaza ko babikoresha iyo mipanga bahabwa rero nagomba kubabwira ibyo twavuze tubifitiye ibyemezo kandi ni mu ntumbero yo kubatesha abo bagabo ubu uni deja twamaze kumva yuko bariko barasokora naho batanzwe mipanga hamwe bagomba kuyisubirako byo bavyiza barayikura mu banyagihugu kuko ibyo bintu twarumvise president w'igihugu avuga ku munsi mukuru w'abakinyarugamba avuga yuko bagiye guhimbonera kuri bikoresho meme bibaza ko ari bikoresho nyabake yabahamagarira ngo kwama barikanuye ngo bafite inkota mu kwa wahoze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD umushinga mateka Manase mwari yumviye ariko arahamagara leta n'igisirikare yuko busubira kuronsa ibigwanisho imbonera kure none mwibaza ko bavuga iki nivyo nyene
yari Bob Rugurika arongoye RPA ndabibutse kwa makuru ya RPA hamwe n'ibindi biganiro byose mushobora kubisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za RPA X Facebook YouTube kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu B ish mushobora kubironka kandi muciye kuri WhatsApp mwanditse kuri numero guteranya 49 178 19 111 85 kanya tubandanyiza mu gisata cagateka kazi na muntu
ndabona Burundi mutakigurana mutakisabifashanya ahubwo ariko umfasha abantu ndabwe muvuze ko muvuze useko ubu tugira rutembe birahimbaye kurongora abantu banezerewe abarundi bose banezerewe uburundi ni ubusumo neze mu Burundi hashitse abantu barakwenga umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine atinkirwa
bewe umunsi w'igihugu kizogera zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibibaho ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba atacu duha amaboko turi binebwe n'iby'igihugu cya gisise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri zero franc bizogenda gute
umuryango wa Juma ndayishimiye urabandanya kumutabariza usaba ko inzego z'igipolisi zobamenyesha uwabo iyo yajanywe haheze iminsi itatu Juma ndayishimiye yafashwe bunyuruzwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi bamukuye ku rugwiwe muri zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura gushika ubu umuryango wiwe nturamenyeshwa ico yafatiwe niyo afungiwe Eric niyo nzima
Nijo joku mwesu wakata nigenekezo jagata munda mkiza mwaka wina mirongo inakane naonda ishimie Juma ya fatuko naba anuvambayo mwambarugi polisi mkiswa kujachuri umenyesha abaji kumufata baba anje kubomo rurugi kurugo guiwe luliku iwarara jachungi nakabili nimero chenda karatia Gitega zone Kinama ni mwiliko mine na angwa mkisagacha Bujumbura umwe mu muryango wiwe avuga ko yatwawe nabi cyane atagahuzu yambaye yabanje kandi gukubagugu
umuntu wumva yatwawe cyane cy'ijoro bamufatiye aha bakurupango naho yende barinze kuri rupango bakabomora bamutwaye ari gusa atambaye bakubise baboshe
inyuma y'iminsi itatu atwawe nk'inkozi y'ikibi umuryango w'uhagarizwa umutima nuko utaramenyeshwa iyo yajanywe n'icyo bayagirizwa
bani nta kwemeza ngo arafunze icyo cyarabona hafunze nta muntu n'umwe aramenya ibyo ari byo icyo gice bamufatiye ntacyo tuzi
umuryango wa Ndayishimiye Juma uratakambira abajejwe umutekano bamutwaye ko atosinzikarizwa ubuzima bakanamenyeshwa icyaha yagirizwa hamwe n'ikibanza afungiwemo
urakoze Eric Niyonzima nene yababwiye mu ntango hari umurundi kazi yagiye gukora akazi mu gihugu cya Arabia Saudite yishuza agahembo kiwe k'amezi atatu amaze adahembwa n'umukoresha wiwe Anita Irambona amaze kubona ko atanguye guhohoterwa n'umukoresha wiwe yaratorotse ubakabari mu minwe y'igipolisi cya Arabia Saudite uwo murundi kazi agasaba ishyirahamwe Rafiki Jobs ryamurungitse muri ico gihugu ko ryo mutabariza
manje nitwa Irambona Anita ndavuka muri province y'Ibitoki muri komine Rugombo aba narungitswe n'ishyirahamwe ryitwa Rafiki Jobs icyambabaje nuko ishyirahamwe ryandungitse nabibwiye njyewe ndahohoterwa ameze nabi baca bambwira ngo dani cyabona cirikana ko bagukubita umujara wa gatatu utawuronse n'ubundi utabivuze uzotaha bataguhaye amahera yawe nasize nko gukoresha ubwenge bwanjye bw'umubiri aho bugera mpita nko gutoroka ndiruka ndagenda sinarimba yo nabi uko kwa ama polisi bahata anchi rubanza ko gutaha banyandikira dossier yo gutaha ngeze gutuga cy'indege dossier barayanka nta pasiporo nta ikama no kuvuga ikama ni karanga muntu ngo mwe mashaka kumuntu atapa.